Isifundo sesine. Ukufunda nokubukela. Funda ulwazi mbhalo olusezithombeni. Isibonelo. Izithombe, amabalazwe, imidwebo kanye nezithombe. Ihlathi lingegamutrini. Umbhalo othathe encwadini noma kwifayela kathisha. Okwandulela ukufunda, ukuqagela usebenzisa isihloko nezithombe. Buza ophendule imibuzo elula. Xoxa ngomqondo ovelele, humusha ulwazi lwezithombo. Funda umbhalo obukwayo okanye obonwayo. Isibonelo, iposta ekhangisayo, ekhangisa izehlakalo. 5 genres, 5 days and 5 venues. Cape Town Underground Music Festival. 07-11 October 2014. 8 p.m. till late. 60 rand the computer kit and 80 rand the gate. Ukwandulela ukufunda. Xoxa usebenzise izithombe, humusha ulwazi, xoxa ngenhloso yombhalo, xoxa ngolimi olusetshenzisiwe, bona uchaze indlela izinto ezakhe ngayo, njengemibala nezinhlobo.